trovo loco. Alla le sedi li bule rili. Ma to a kuke rile, solo felo e kiti ma pelon. Me ho palelo e indiarmi, ho trovato a tazin si kisi muriti. Ma lala a halauteja, toca borroco di toron. Ke ngwana wa moitatudi tsholofelo 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 ke go nna ka tumelo le tshepo gore modimo o tla re araba. Motsena go bong tsa khake ina le siela ga le buege monate ka jalo ke le pimo la dipokeng dipelong we le mele batsadi a le tshwaraganeng bana ba ke ba rona tonto tshipidi ke tshwanelo ya sefatlhego sele le sele lefatsheng motsadi ke wa botlhe. Tsholofelo 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 ke go itse gore borra maaparankwe ke rotlhe malapeng Alone, ga gona motimedi. Badumedi ka bofela, thapelo di sa tshwaneng. Inola bana motimedi. Tsholofelo. We'll be right back.
threes and four. No time for poor.
My name is
Her Majesty, the Queen, Royal Highness, Hard Rock. Her Majesty, the Queen is in the booth. Come to the dance floor.
Clap your hands,
clap your hands,
clap your hands,
clap your hands. Oh, clap your hands. Woo! Yeah.